Arao sem ato Goaso man ene Goaso adehye nyinara nana yenhyira kwadwo kuma oyɛ Goaso Kontihene ekra fie ne kra dɔfo sɛ okwafuom no akwakɔyɛ efuom adwuma kakra na waba ɛnansia nie adɔfo hwehwɛ nana omunhu no nanum ne busua egyina omuna so eyi apayɛ eyi amaneɛ ɛde to nana noma bosu manim sɛ ɔmonyɛ ɔmomoa no omuntumi hu baabi a nana yenhyira kwadwo kuma akɔhyɛ na ankyɛre kra ne beto dwa Goaso abonten so se omohunu se emunu bi da nana yenhyira kwadwokuma efuom na ebusua ne police fo ebo anan kokoduru ho no na ye se eye nana yenhyira kwadwokuma mu ene da efuom ho arawo sem a esi ewo Goaso yi openyi kofi edu akasa ne wofa se ene Goaso Kontihene a ne wonya ne baabi koi tie nana asem
nana kwadwire kai se Okugen moruba eye da ukwada.
Okay.
Okwaye no wama. Na deti ya wada wama. Eti ne ma. Ene dikan akwohwe no. Ntomu fu omo. Omukwaye omo hunu no 2 days no. Ene omudu mo ni che police station kwaye police case. Eti deti ya da. Ne ma ne sa ko bio. Ba te buhwe nya ebo amanye se. Oti hia kwofu mu afri da ukwada. Abe sine. Omai. Ke deti me me da. Adeti me me da no. Na dia betu ko sira mena ye ko sibe ntino e bia obi a tiban kan ho ankongrum anko yuhe nana e bia ko sibe no akwa sibe no ye ko ye suma fie e ko fren e kanche sempo se motia ne bi ko die nana ko guma ye sia asia be bi omotile sibe o mko bia so ni ehu no ye fa de mrafie le mom so obi na to ne ngwe mo na ko kuna ye sira nana no te ye ya pa ye be bi omotile ko to bia no o mom bia ehu
Goaso Kontihene a wanya ne baabi kɔ ne ba pani ayɛ frɛ no Pastor Richard Echampon ɔde nano asɛm atu dwa tie die wɔm ni
Sister Mother ɛfrɛ me sɛ me wɔ man kɔfo mu wɔnya mbaɛ na ɛna wɔma because wɔnya mbaɛ because wɔamfa ne moto ankɔ ne moto ɔde tabi ɔde kɔ na fɔ mu wɔamfa ankɔ enti ɔkan na me nim sɛ bia Roman de ebia ɔkɔɔyɛ no waba ana akɔ so baabi a wɔyɛ na ade because empanyifo de ebia otu kwan a enye baabi a no bɛkra but ana otu kwan so na ebɛ kya me so ɔma sote but this time around wan ka bi anche me ze bia wo nkɔ baabi a ade kye eyi ya wɔda no papa ana Mr. Mother ne sa frɛ me sɛ ɔma afie still na me nua baako ɛso okwa kɔ dware enti ɔyɛ so okwa kɔ dware no ɔhwɛ na ne dan safoa wɔde agu baabi a ɔmo bɛhu enti me maame ne frɛ me a me tu asɛm no wana mo enti ntɛmpa na me ni na dafo sofo baako na me kɔ no sɛ me woruman yɛ sɛ ɔkɔ afɔ mu nyamban na ɔkra ɔsɔ bɛkɔ baabi ana ana ɔsɛ daabi enti ntɛmpa na ne moto na ɔde kɔ afɔ me frɛ nipa na ɔne ne bɔhyɛ no sɛ ɔne ne nim afɔ mu enti ɔmɛ yɛnkɔ hɔ enti yɛfa ne moto no ɛne enti yɛkɔ duru afɔ mu hɔ no yɛkɔ to nsuo sachet water baako na nkwan enti yɛduru afo mu ɛno saa nneɛma no ɛhu ne ɛkyerɛ yɛn sɛ obi a waba hɔ enti yɛtra hye yɛbɛhwehwɛ afo mu aa but yɛhwehwɛ yɛ no yɛahu sɛ yɛadɔ baabi saa dɔ no ɔmokɔ dɔɔ yi no nyinaa ɔmokɔ dɔɔ no ɛbena da ɔno ɔnkɔ afo mu wokɔ da woyɛ ne dɛn ɔnkɔ afo mu wokɔ da ɛyɛ ɔhema no wɔ ɛneɛ ne ne kasaayɛ ɛna ɔnana adi tu mua sɛ okay ɛneɛ yɛnkɔyɛ fɔma police case ɛnto hɔ enti yɛkɔyɛ police case ne yɛawada no anwummerɛ around 7 ɛneɛ ma policefoɔ no so teyɛ ɔkɔ afuo mu no patrolfoɔ no hu no patrol team a mowɔ saa kwan no so hu no enti yɛkɔ na ɔmka sɛ sɛ yɛkora yɛhu sɛ ɔte abobo yɛa ma ɔkɔ na abobo yɛa no nam so yɛmfa mfa nnipa banam so ɔno ti mu bi nti abobo yɛa no ni yɛanyɛ ne hwee ɛne ɛka sɛ nso ɔmfa nana nkɔ enti yɛyɛ case no wieɛ no efi atana na papa na akwaduro hini efre akwaduro emrantie nyina efre anyanya mrantie sa emfa mafom am entima amba ye nipa ye sia na ye buru nipa 100 eko 150 ene ye ti ehuhu eponi ye hwehwe no ye hwehwe na fuo mu ho efro kokwae na no nyina ye hunu abi ye hu obusani bia ho ye hu abi atse ye abi atse ni fiada so ne memenda so ɛne yɛ sɛ frɛ ayifoɔ no nyinaa mmeranteɛ no nyinaa na ɛ sɛ te yɛhu gu mu sɛ yɛkɔhwehwɛ no yɛhwehwɛ na yɛahu no ɛti because yɛne abusuafoɔ no ka sɛ asɛm a abusuafoɔ no nyinaa ka no sɛ ɔmoyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɔte ase ɔbɛba ɛyɛ sɛ okay yɛte ɛne yɛ so yɛ because from yɛwɔda no asɛm no siyɛ no yɛda forest wa bɛsi nɛ Monday ne ka sɛ yɛnkɔ because ɛsɛ yɛhu biribi sɛ onuma na ɔte ase ahemfa no wɔ so wafiri mu so ahemfa no ɔdane yɛnkɔhwɛ no ɛnti abusuafoɔ no baa mu abusuafoɔ no ɔmo sɛ search team no ɛkɔhu no no ɔmo baa mu dwoada no ɛnti dwoada no ɔmo sɛ ɔmo baa mu no saa dwoada no ɔmo kɔhu no ɛnti ebinom sɛ ɔkɔafoɔ mu sɛ yɛhu sɛ mogya me mankɔhu body no police first eyewitness ɔkɔhu body no mene na agyina sɛ adi nkɔmmɔ ɛna police ni panyin na ɔno nso kɔhwɛ body no agya yɛhu body no ne ho baabi antiɛ ne ho baabi antwaeɛ obi amo no ne kɔn mu mmuɛ n'atade ɛhyɛ no ne mpaboa ɛhyɛ ne nyinaa hyɛ no ne bag a ɛsɛn na ɔde kɔ afuom ne nyinaa sɛn no yɛkɔ ɔmo kɔduru hɔ kane no ɔmo duru ɔno ɔbutu n'anim soɔ ɔbutu n'anim saa ɛna ne waba ne nsɛm saa biribia nkyerɛ sɛ wapere ɛwɔ hɔ police fo no sɛ ɔmo hu sɛ toɔ bi si hɔ nom a ɔmo suspect sɛ ebia na yɛ poison but anwanwadeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ meɛ olumae ɛkɔ afuom wamfa adeɛ biara ne deɛ ankɔ